Uthwa yenza lula yonke la polynomial inkulu ingu x cubed plus 3x tabata 6 kwi parentheses plus tabata 2x squared plus x tabata 2 kwi parentheses tabata 3x tabata 4 kwi parentheses. Into esizayenza ke bantu bakuthi sizayibhala le polynomial ngokutsha sisuse zonke i parentheses esingazidingiyo kwenzela into ku sisuse zonke i parentheses esingazidingiyo. Sizawuqala ke pha ekuqaleni sibe no x cubed simbhale njengobenjalo x cubed elani la iterms ayibhala ngupinki ibe ngu positive 3x positive 3x ekugqibela iterms ayibhala ngobomvu ibe ngu negative 6 negative 6. Siyakwazi ke ususa ezi parentheses ngenxa yento yokuba ayizuyitshintsha indlela endidibanisa okanye ndohlula ngayo. Elandelayo i-parenthesis sino positive 1 ophindaphinda nayo kunazo zonke zantathu eza terms ntathu ngaphakathi phayana. Akho kwanto ke la positive 1 azayitshintsha ke. Sizawuzibhala zonke za terms njengoba zinjalo. Sizawuba negative 2x squared. Sibe no x ophindaphinda nayo no positive 1. Sibe no positive x ekugqibela item negative 2 ophindaphinda no positive 1 yaba ngu negative 2. Ekugqibela ke i-parenthesis no negative 1 ophindaphinda nayo nazombini eza terms ka parenthesis. U negative 1 ophindaphinda nayo no positive 3x ngokwe rules of multiplication uzasinika impendulo engu negative 3x. Uyogqibela item sino negative 1 kaphinde phandle kwe parenthesis ozawuphinda phinda nayo kuye no negative 4. Loo nto ke izawusibangela isinike impendulo engu positive 4. Siyakwazi ke uyenza lula ke le polynomial ngehlobo into yokuba sidibanise zonke ii-terms ezifanayo, like terms. Sizawuqala ngo-x cubed. Buyaqaphela akekho omnye x cubed. Sizambhala njengobe njalo x cubed. Okulandelayo sizawuqaphela sino-negative 2x squared. Akekho ke omnye u-x squared. Sizambhala negative 2x squared njengobe njalo. Elandelayo sino-negative positive 3x plus x tabata 3x. U-positive 3x tabata 3x uzasinika u-0. Sisheke no-positive x. Simbhala njalo positive x. Eyokugqibela item sino-negative x tabata 2, negative 6 tabata 2 plus 4. Negative 6 tabata 2 uzasinika negative 8 plus 4 uzasinika u-negative 4. Nanzo ke impendulo yethu yokugqibela eyenzwe lula, x cubed tabata 2x squared plus x tabata 4.